पहिला दस यो दस यो दस यो है त ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 4 5 6 7 8 9 10 Raise it up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Drop it Go 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 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Drop. 10 ke baad drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ab wo mar lo.